Molo amkelekile. Eqaleni kweveki enku uStuart masithi ngusabelo lo sebenzeni igama esiXhosa. Ibhanki kaSabelo ibine negative 15 rand ne 8 cents. Ngomvulo ke wathi wafaka i 426 rand ne 90 cents. Ngolwesibini waphinda wafaka imali wafaka i 100 rand ngoku. Yayingakanani ke ngoku imali esebhankini kaSabelo. Emveni kokufaka le mali yesibini i-100 rand. Ngoku andithi uqale ngemali enegative ebhankini yakhe. Thetha uba ebeyityala ibhanki imali, ebenetyala ebhankini. Njengoba imali yakhe ebhankini kwiakhawunti yakhe ibinegative. Kodwa ke ngoku andithi wawongeza ke ngoku i-426 rand 90 cents, waphinda wawongeza enye. Masizame ke ngoku ufumanise uba yayingakanani imali yayishiyekileyo okanye yayikhona ebhankini yakhe emveni kokufaka le mali le ngomvulo nangolwesibini. Andithi uqale nge-negative 15 rand and 8 cents, negative 15 rand ne-8 cents, waphinde ke ngoku wawongeza i-426 rand 90 cents kunye ne-100 rand, loo nto xa yonke yi-526 rand 90 cents. Ke kule negative 15 rand and 8 cents wawongeza i-526 rand and 90 cents. Ke waqala ngetyala ke ngoku ebhankini, wawungeza imali enintsi. Ke ngoku masizame ufumanisa uba ingakanani ke ngoku imali anayo ebhankini yakhe, kukuba andithi kuqala amele abhatale elini tyala. Ke ngoku uqala khona xa selibhatele ityala uzoqala ke ngoku ukuba nemali engaphezu ku-0. Ke uqala ku-negative 15. Iyanceda, uyayanceda lo mgcamanani wethu ke zosebenzisa yena apha. Uqala ku-negative 15 0.08. Kuloo nto ke ngoku uzokongeza i-526 rand 90 cents. Ke ngoku le mali ayifakayo andithi i-526 rand 90 cents, kodwa ke ngoku njengoba ebeqale nemali e-negative, le mali azoba nayo izoba yila 526 rand 90 cents, thabatha la negative 15.08. Ke imali azoba nayo uboniswa unikelwa ngulo mgcalo oluhlaza. Ke ngoku masilifumane linixabiso. Umgama walo mgcalo oluhlaza uza kuzinika le mali anayo ke ngoku ebhankini uSabelo. Ke ngoku kulo 526 rand 90 cents uza kuthabatha okanye siyamongeza u-negative 15.8, loo nto iyafana nokuthabatha. Uzawuthabatha u-15.08. Ke masibhale ngolu hlobo, ku-526 rand 90 cents thabatha u-15.08 okanye 15 rand ne-8 cents. Ke athi xa asikwazi uthabatha u-8 ku-0, ke siyawuthatha u-10 apha kulo 9 abjika abe ngu-8 yena. Kubekho u-10, ke sithabathe u-8 kulaa 10. U-8 thabatha u-0 ngu-8, sibeke lo mxhaphazo wethu. 6 - 5 ngu-1, u-2 thabatha u-1 ngu-1, u-5 thabatha u-0 ngu-5. Ke imali anayo ke ngoku ebhankini yakhe ngi-511 rand 82 cents.